Bakunzi ibiganiro ku kivi ndabaramukije nongera ndabipfuriza ikaze muri kiganiro mushikirizwa na Pascal Kumbuga. Muri kiganiro tubayagira bimwe bimwe mu byo mu rugo cacu n'ico wa Petro Nkurunziza yaranguye mu karuhuko yahoramwe mu ntara ya Ngozi. Muri karuhuko rero muri rugo cacu n'ico wa Petro Nkurunziza kwigenekerezo rya 9 ukwezi kwa mbere uyu mwaka 2015 yarifurije umwaka mushasha mwiza 2015 abaserukirwa byabo hamwe n'amashere hamwe impuza makungu mu Burundi. Eka nabo baserukira ibihugu byabo hamwe n'amashere hamwe impuza makungu mu Burundi nabo nyine barifurije umwaka mushasha mwiza 2015 mu rugo cacu n'ico bari Petro Nkurunziza n'umuryango wiwe hamwe n'abarundi bose. Ibyo birori bikaba byabereye mu kirimba c'umukuru w'igihugu kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Ku izina ry'abaserukira ibihugu byabo hamwe n'amashere hamwe impuza makungu mu Burundi, Ambassadeur Dr. James Mwasi Nzagi asanzwe aserukira igihugu cha Tanzania mu Burundi yarashikirije ijambo. Muri iryo jambo Ambassadeur Dr. James Mwasi Nzagi yarameje ko umwaka 2014 mu Burundi waranzwe n'amahoro n'umutekano hamwe n'ibikorwa by'iterambere.
Your Excellency, within the year 2014 we have happily observed that peace, security and social stability have generally been maintained in the whole country due to the effort of your government and the security forces. Also, Burundi has gone with the implementation of its development plans with the renewed support from its international development partners. Several major cooperation agreements have been signed during the year, and the December roundtable conference has been the occasion to take stock of the progress so far made.
Nyine cyubahiro umwaka 2014 waranzwe muri rusangi n'amahoro mu gihugu cyose cy'u Burundi. Ayo mahoro tukaba tuyakesha akigoro ka leta y'u Burundi hamwe n'inze buzijejwe umutekano. U Burundi bushikiwe n'ababufasha bwarabandanije gushira mu ngiro imigambi iterambere. Amasezerano yo gufashanya ku Burundi n'amakungu yarashizweko igikumu. Mbere n'inama mpuzamakungu y'abafasha u Burundi yarabaye mu kwezi kwa 12 aho kabaye akajyo ko kurabira hamwe ibyo baranguye mu byerekiye gushikira u Burundi. Ambassadeur Dr. James Mwasi Nzagi ku izina ry'abaserukira ibihugu byabo hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi yarashikirije kandi n'ibindi bitari bike byaranguwe mu mwaka 2014.
Your Excellency, in your December 31st address to the nation, you have highlighted the achievements made so far and the list is impressive. Burundi's relationship with the United Nations has evolved to enter a new phase as BNIB has been phased out and a country team and an observation mission, MINUB, have been put in place. Burundi has continued to successfully play its most enviable role in peacekeeping operations in several African countries, and particularly in Somalia and the Central African Republic, not to mention the exemplary leadership of AMISON through the year. Major steps have been taken with respect to regional integration. Not only major decisions regarding the future of EAC were made, but also concrete measures that facilitate the movement of people and goods between Burundi and its East African partner states were implemented.
Nyine cyubahiro kwigenekerezo rya meto nari mu kigarama umwaka 2014 mwija mu mwashikirije abarundi mwaravuze ibyo leta murongoye yaranguye muri uyo mwaka kandi byari bishimishije. Imigendranire y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu yarateye imbere ku buryo ibiro BNUB byahejeje akazi kavyo, hakaba haciye hashingwa umurwi wa ONU witwa MENUB ujeje gucungera amatora. U Burundi bwarabandanije kugarukana umutekano mu bihugu bitari bike vya Afrika nka Somalia, Republika ya Centrafrique n'ibindi. Burundi bwarongeye kandi burarongora mu mwaka uheze ingabo zihanira umutekano muri Somalia. U Burundi bwarateye kandi intambwe mu korohereza nyamitahe bo mu ishyirahamwe ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC. Abaseruka ibigo byabo hamwe n'amashami mpuzamakungu mu Burundi barongeye kandi barashimira muri bucacu nyinshi wa Petro Nkurunziza ukungene ariko aritanga mu gutegura amatora meza yimirije.
And last but not least, we have taken note of your personal commitment for the free and the fair elections, and we are standing by Burundi in the preparation of the upcoming 2015 elections. Your Excellency, we gladly notice that the Electoral Code and the Code of Conduct for Elections have been adopted by consensus, and the assessment of the roadmap for the elections has regularly proceeded through political dialogue. We appreciate all efforts made by CENI and your government to ensure the good implementation of this year's elections. We also appreciate the steps recently taken by CENI to address the concerns expressed by political and civil society partners on the voters' registration process. We finally, Your Excellency, welcome the commencing of the Truth and Reconciliation Commission as recommended by the Arusha Peace Agreement of the year 2000.
Twarabonye ukwitanga kwanyu mu itegura ry'amatora meza, tukaba rero dushyigikiye u Burundi mu itegurwa ry'amatora yimirije muri uyu mwaka w'2015. Turashimishwa n'ingene itegeko rigenga amatora ryagiyeho biciye mu mwumvikano hamwe na ca gitabo c'inzira abanyapolitiki bumvikanako. Ikindi dushima na kigoro ko mu giseni hamwe na leta y'u Burundi kugira amatora azogende neza. Ikindi dushima ni ya nama umugiseni uherutse kugirisha ku byerekeye amakenga yari yashikirijwe n'abanyapolitike bamwe bamwe hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ku byerekeye iyandikwa ry'abazitaba amatora. Turakenguruka kandi ishingwa ry'umugwi w'igihugu ujeje kunywanisha no kurekuranira abaserukira ibigo byabo hamwe n'abashamwe impuza makungu mu Burundi. Basabye kandi ko kiringo c'amatora mu Burundi co kubahirizwa, bakaba bariyemeje kandi ko bazobandanya bafasha u Burundi.
The timetable for this year's elections is expected to be respected by all participants, and the results of the elections as the choice of the Burundian people deserve complete recognition. Peaceful, transparent, credible elections will also pave the way for the economic and the social development, and most importantly, for the Burundians, an increased alleviation of poverty. May 2015 bring to the people of Burundi the hope that the next generation will be better off, and they give to the parents the confidence that their children will have a better future. Successful elections will also help attracting more investments so as to create jobs and offer opportunities to the youth of Burundi. Here as well, the international community stands by you, Mr. President. Your Excellency, the international community will continue to accompany Burundi and its people to promote economic and social development.
Ikiranga misi cy'amatora yo mu mwaka wa 2015 kitegezwa kubahirizwa n'abarundi bose. Amatora meza azotuma abagize atunga bazana imitahe yabo mu Burundi. Ibyo navyo bikazotuma urwaruka ruronka akazi. Amakungu nayo akazoguma ari kumwe namwe nyine icubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Amakungu akaba yiyemeje kuzobandanya ashigikira u Burundi n'abarundi mu byerekeye ubutunzi, imibano n'iterambere. Ambasaderi Dr. James Mwasi ahejeje ijambo ryiwe, abaserukira ibigo byabo mu Burundi hamwe n'abaserukira amashami mpuzamakungu mu Burundi baciye bahakaganuke igihugu cyacu n'icubahiro Pierre Nkurunziza.
Ahubwo impundu heza kigwa umurongozi mwiza, twe turi nyuma yawe, reka imibungo yatewe abagabo, reka kukura bikwiye urumugabo, wowe wakuye igihugu mu mwiza ukagishira.
Muri ibyo birori umukuru w'igucacu nyinicho wa Pietro Nkurunziza nawe nyine yarifurije umwaka mushasha mwiza w'2015 abaserukira ibigo byabo hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi.
Permettons-nous de saluer les propos très profonds, très touchants exprimés tout à l'heure dans le vœu que le doyen du corps diplomatique vient de formuler à notre endroit, à l'endroit de notre famille, ainsi qu'à celui du peuple burundais. Il nous plaît, à notre tour, notre chère épouse et toute notre famille, au nom du peuple burundais, de vous saluer et vous exprimer nos vœux de bonne santé, de paix et de réussite pour vous-même, pour vos familles respectives, pour les pays et les peuples que vous représentez.
nashaka gushima amajambo meza yo kunyipfuriza umwaka mushasha mwiza w'2015 jewe umuryango wanje hamwe n'abarundi bose amajambo aheje gushikirizwa n'ubaserukiye abaserukira ibihugu byabo n'amashyirahamwe mpuza makungu mu Burundi nanje hamwe n'umukenyezi wanje no kwizina ry'abarundi bose ndanezerewe no kubaramutsa ndabifuriza umwaka mwiza muzuburonkemwo amagara meza n'amahoro mwebwe n'imiryango yanyu hamwe n'ibihugu muserukira umukuru w'ucacu Nyicubaro Petro Nkurunziza akaba yagarutse ku byo leta y'u Burundi yaranguye mu mwaka w'2014 umukuru w'ucacu Nyicubaro Petro Nkurunziza yarashimiye abaserukira ibihugu byabo mu Burundi ko bafashije muri ico gikorwa yongera abasaba kubandanya gutyo.
La plupart de ces actions ont été menées grâce à vous, Excellences, Mesdames, Messieurs, membres du corps diplomatique et consulaire et des organisations internationales. Vous avez été sans cesse à nos côtés sur le terrain. Vous avez mobilisé une partie des ressources nécessaires auprès des États et des organisations que vous représentez. Votre concours a été donc inestimable, hautement apprécié par nous-mêmes, par le gouvernement et le peuple burundais. Nous vous exprimons de vive voix notre profonde gratitude et vous demandons de ne pas vous lasser car le chantier est encore immense. Nous avons encore besoin de vos contributions pour assurer au peuple burundais un développement durable et un avenir meilleur. Et partageons ensemble les dividendes de la paix chèrement acquise avec votre appui aussi.
Muri ibyo bikorwa mwaragize uruhara mwatwamye hafi mwarasabye ibihugu byanyu hamwe n'amashyirahamwe muserukira igice cy'uburyo cyakoreshejwe muri ibyo bikorwa leta y'u Burundi n'abarundi irabashimiye yongera ibasaba kubandanya gutyo kubera hariho byinshi bigikenewe gukorwa umukuru w'ucacu Nyicubaro Petro Nkurunziza yaremeye kandi ko u Burundi buzobandanya igikorwa cyo kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu byakeneye umukuru w'ucacu Nyicubaro Petro Nkurunziza yarameje kandi ko u Burundi burangwamwo amahoro n'umutekano naho hariho bamwe batayerekwa.
En dépit de ces avancées significatives, il se fait malheureusement que pendant que vous et nous pensions et pensons au quotidien à la paix, la sécurité et le développement, il est des esprits qui ne pensent que tout le contraire, saper, détruire ce que nous bâtissons, tuer ce que nous sauvons. La preuve en est qu'il y a deux semaines, une bande d'hommes armés jusqu'aux dents a attaqué la nation burundaise par le nord-ouest du pays en s'infiltrant dans les monts et vallées de la province de Cibitoke, frontalière avec la République démocratique du Congo, RDC. Mais c'était sans compter la vigilance du peuple burundais, les certes des guerres à la répétition qui l'ont endeuillé. Face à cette agression innommable, le peuple burundais s'est en effet levé comme un seul homme pour dire non. Mais c'était surtout sans compter la vigilance, la bravoure des forces de défense et de sécurité qui, en l'espace de 3 jours seulement, ont pu juguler cette attaque et mettre le fauteur de guerre
naho twashitse ku ntambwe iboneka hariho abaguma barota gusambura ibyo twubaka hamwe no kwica ibyo bikaba bigaragazwa na ya mirwi iherutse gutera mu ntara ya Cibitoke ariko kubera bene igihugu batagishaka ingwano barameze magabo barayiyamiriza iyo mirwi inzego nazo zijeje umutekano zarakoze neza akazi kazo ziratesha abo bagizi ba nabi mu mwanya muto. Umukuru w'ucacu Nyicubaro Petro Nkurunziza yarongeye kandi mu ijambo ryiwe aramenyesha abaserukira ibigo byabo mu Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuza makungu mu Burundi ko amatora yimirije azogenda neza kandi ko azoba hisunzwe amategeko y'u Burundi.
Nous nous réjouissons qu'une étape soit déjà franchie avec l'enrôlement des électeurs. Cette étape et les autres qui vont suivre bénéficient de l'appui moral, matériel et financier des États et des organisations que vous représentez. Nous exhortons les entités que vous représentez à être présentes, d'une manière ou d'une autre, lors des différents scrutins, être témoin de leur bon déroulement, c'est-à-dire avant, pendant et après, pour être des témoins d'un processus électoral transparent, apaisé et crédible. Nous tenons encore une fois à vous rassurer que les élections de 2015 au Burundi se dérouleront dans de très bonnes conditions, dans la transparence, dans un cadre apaisé et inclusif, dans un esprit de saine compétition et dans le strict respect des lois de la République. Nous réitérons notre demande à la communauté internationale d'envoyer sans délai des missions d'observation de tout le processus électoral et lui exhortons de décaisser les fonds promis à cette fin.
Turashimishwa nuko yandikwa ry'abazitaba amatora ryamaze kuba. Iyo ntambwe n'izindi ntambwe zizokurikira mwarazishigikiye. Turasabye ibihugu hamwe n'amashyirahamwe muserukira kurungika abarorezi imbere y'amatora mu matora n'inyuma yayo kugira baze birabire ayo matora azogenda neza kandi azoba atekanye. Turasubiriye kubaremesha ko amatora azogenda neza kandi azoba ku mugaragaro atanumwa kumiriwe kandi ko azoba hisunzwe amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Ndasabye kandi ko amakungu yotanga uburyo yemeye bwo gushyigikira ayo matora. Muri ibyo birori kandi umukuru w'icacu nyinshi wa Petro Nkurunziza hamwe n'abaserukira ibihugu byabo hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi bakaba barasangiye ibinyobwa n'ibifungurwa. Ibyo birori bikaba byasozewe mu kanyamuneza ntangere aho umukuru w'icacu nyinshi Petro Nkurunziza yagabiye abaserukirwa byabo hamwe n'amashami mpuzamakungu mu Burundi akaba yabahaye amavoka n'inanasi yimbuye mu murima wiwe.
Oui, de notre travail. Ah oui, c'est
Ambassadeur.
Ah, ils sont magnifiques. Oui.
Et ça fait penser au football.
Muri ako karuhuko nyine muri bucacu nyacu bari Petero Nkurunziza yarahaye umubonano ivyegera bibiri vy'umushikiranganje wa mbere w'Ububirigi bakaba bavuganye ivyerekeye gufashanya hagati y'Uburundi n'Ububirigi. Muri ako karuhuko nyine muri bucacu nyacu bari Petero Nkurunziza yaruguruye amabarabara y'amapave yo kumugwa mukuru w'intara ya Kirundo aherutse gukorwa ku mfashanyo yatanzwe n'igihugu c'Ububirigi. Ivyegera bibiri vy'umushikiranganje wa mbere w'Ububirigi bakaba baritavye ivyo birori. Mu ijambo yashikirije umukuru w'icacu nyicubaro Petro Nkurunziza yarashikirije akamaro k'ibikorwa byo kubaka amabarabara.
Hubatswe amabarabara afise uburebure bushika birometero 8 kandi amabarabara yubatswe n'abandi ni mwebwe abanyakirundo mwaronsa akazi murayubaka murumva mwaronsa akazi muhigira no mwuga turabashimiye cyane. Mbega none akamaro kano mabarabara nakahe iyubakwa jano mabarabara yabaye akamaro gakomeye cyane mu iterambere ry'igihugu cyacu Burundi ndetse no kugwanya ubukene mu gihugu no mu miryango. Ubwa mbere hari abanyagihugu benshi baharonkiye akazi kandi baronsa akazi icyo gihe ndibaza neza yuko ukwezi guheze bararaba uko byagenze hama mukamirirwa neza ari baronsa gacupa ari baronsa igitabazi ari baronsa mutsima ari baronsa kavoka ari baronsa agahuzu ari baguze ibati byo gushira ku nzu ari baronsa isabana ku ishure ayo mafaranga bagiriye ikimazi kinini cyane. Murumva yuko rero kuruka kazi kugaye no migambi byabaye byiza cyane. Ubwira kabiri uyu mugambi wahaye akazi amashira hamwe twarabwiye neza yuko abantu bagiye hamwe bagira inguvu ara amashira hamwe rero y'abanyagihugu mwashatse kuja hamwe kugira inguvu hamwe na mashira hamwe rero yo ngamo kirundo nyene yarongejwe akazi hama rero muronkera uburyo hamwe bubafasha guteza imbere amashira hamwe yanyu sino yavuga amazina muri yizi ubwo byabiri kimaze cyane kugira gatatu kano kazi ko kubaka aya mabarabara katumye aya mashira hamwe n'abanyagihugu batari bazi umwuga gukora amabarabara nk'uku bahigira gucunga amabuye no gutera neza aya mabuye kuburyo minsi iri imbere iyi migambi niyabandanya atankumanzi yuko kuzoba ari gusiga umwiza gusa akazi mwarakamenye umwuga mwarawumenye iri barabara yubatswe hano amabara yubatswe hano yatanze uburyo bwinshi mu bantu basanzwe bakuru utuzi dutandukanye ngaha abantu badandaza ngaha mu isoko abadandaza cyane cyane amabenye barunze isoko gishya abadandaza mu buriro barunze abantu babashorira cyane abadandaza impuzu barunze abantu benshi babagurira murumva yuko uburyo bwose bwabonetse bwace bufasha guteza imbere n'abasanzwe bakuru wundi buzi n'indi myuga no kudandaza ngaha mu kirundo ukuba kandi aya mababara ashashemo amabuye ngaha ku gisagara cha kirundo vyahaya kazi cyane cyane abantu basanzwe bafise imiduga yunguruza ibintu abase imisenyi abase amabuye hama kandi ahanu buryo abarondeye ayo mabuye amashiramu yagize amabuye amashiramu yegeranje umusenyi mwese mwarunse ubujyo umva mwese ifashanyu yarabashikiriye ku bwinshi
umukuru w'ucacu n'icyo bari Petero Nkurunziza yarongeye kandi aratanga impanuro aho yasabye abanyakirundo kubungabunga ayo mabarabara kwigenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka naho w'ucacu n'icyo bari Petero Nkurunziza yari itavye inama y'imvukira z'intara ya Ngozi aho barabiye hamwe imigambi y'iterambere y'intara yabo baranguye mu mwaka wa 2014 hamwe n'imigambi y'iterambere bazorangura muri uyu mwaka wa 2015 aho nyine kwigenekerezo rya 10 ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2015 abagize leta y'u Burundi barakeje mu kigo cacu n'icyo ari Petero Nkurunziza ku myaka 50 amaze avutse Mukumukeza bamugabiye inka yitwa ubumwe hamwe n'ibikemanyi. Ku izina ry'abagize leta y'u Burundi cegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu nyakubahwa Prosper Bazombanza yarashikirije ijambo ko iyo nka bagabiye mu kigo cacu yitwa ubumwe kuberanye n'icubahiro Pierre Nkurunziza akunda ubumwe n'abarundi.
Ni icubahiro twagiye akanama rero dusanga uwo munezero itwo uvugane hari ibujumbura gusa turangura ibikogwa duheje inama shikiranganje canke nibindi tuteka tubasange kumuhana iningozi muri kumena babanyi nabavukanyi hanyuma mugabo duca tugira tuti twebwe nkuko imigenzo yo kirundi ibivuga burya turi leta imwe mugako turi leta imwe turi nabavukanyi bamwe bavukana vyukuri twavukane ejo tuvukana uyu munsi kandi nejo na hirya yejo turabavukanye batazotandukana tuti rero uwo munsi mukuru imyaka 50 Imana yadutijije yatijije ucu Burundi mukamwayishikirie mu mahoro n'ubutungane ako kanyamuneza tugasangire dusibe tubakeze dusibe dusaba Imana ibahangaze tuyikomera amashi tubasaba yuko ngo mari indi myaka myinshi mu mahoro n'amagara meza n'umuryango wanyu n'igihugu cyose nago amasaha y'umusore mukomira amashi maze rero impundu nk'iyo irajana nico novuga tuti nakamenyetso aho kamenyetso twagomba duca tukabashikiriza ubunyene tugomba tubagabire inka nyakubahwa mukuru w'igihugu mwishime uko iyo nka twayishimye turayikenguruka kandi ni gwacu si ya leta yemwe mu byumve neza ntagavuga ngo twayikuye mwiza bucanke twayikuye he iyi ni gwacu kuri kwami twayise yabumwe iyo nka yabumwe ibajikiye kuko muri se bumenya kubawa mu gihugu cy'u Burundi
Umukuru w'icacu n'icubaro Petero Nkurunziza akaba yarashimye iyo ngabire.
Iki ni kimenyetso ntibagiranwa. Kandi nkaba ntakekera neza ku Imana yabashoboje gutora no munsi mwiza turi kumwe n'abajyango n'inshuti n'abavukanye bakaba ariyo baje kumufasha kugira ngo nakire ino ngabanwa. Iyi ngabire mu ngabiye ishashe nziza cyane. Turabashimiye cyane ko mwadukeje hanyuma kandi ku izina ry'umuryango ndakuye ubwatsi nkasaba n'abanyengozi bari ngaha ko bumfasha tukomeye amashi tugakora ubwatsi imyaka 50 Imana yampaye ndayimaze mpimbaje umunsi mukuru turiko turakorana mu kurongora igihugu cyacu cy'u Burundi ndashimiye Imana rero yuko yatuziganye twese kandi mane kabitamara maji nkabasozera imyaka 50 turi kumwe dukorana kandi twadukorana neza kwari yabumwe nibere nyabunda abarundi bose ikimenyetso cy'umwe burama mu barundi tufata karorero ubumwe bukomere mu miryango umwe budukomeze mu butandukane bwacu twese duhurize hamwe mu kubaka igihugu cyacu Burundi no kubaka imitima y'abarundi murakoze Imana baheza gihe
Murako karuhuko nyene muri bucacu nyinshi bari Petero Nkurunziza yarifadikanije n'abene gihugu isinzi ibikorwa byo kubaka ishuri ryisumbuye rya Hayiro muri komine Mumba mu ntara ya Ngozi ibikorwa bikaba byari byerekeye gutegura beton yo kubaka umushinge w'iryo shure bikaba bitegekanijwe ko iryo shure bazoba baheje kuryubaka mu mezi ane ahandi hantu umukuru w'ucacu nyinshi bari Petero Nkurunziza yakoreye uwa rusangi ni ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi aho yifadikanije n'abene gihugu mu bikorwa byo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru kiri hafi y'ibiro by'intara ya Ngozi Muraho karuhuko nyene umukuru w'icacu n'icubaro Petero Nkurunziza yahoramo yifadikanije n'umuryango wiwe barimbuye ibiraya mu murima wabo uri ku musozi Rutanga muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi
Ye perezida wacu ndagushime ngushemeza mvyi wacu hako impundu uheza kikwa murongozi mwiza twe turi nyuma yawe zekwa imibungo yatewa abagabo reka kukura bikwiye urumugabo wowe wakuye igihugu mu mwiza ukagishira mu muco wa kazoza keza uri mwiza igihugu carangwa na gatoro ukwishira n'ukwiza na vyari umuziro Akachinyizo, akarenganyo Inwaro zumbu kato vjari vya tsindaro Awarundi kwari mungi heburo Uchua kuruka ngumu kabo wibanga Uha kuruka nungu twari nukuitanga Ura kenyera zira kumakuru gamba Uri itangu tiziganya Utinda vansu mirinda Uhumizera warundi bari mungi heburo Niwira mbirense warundi Niwira mbire wewe karorero
perezida wacu jewe ndamukunda inge mabiri gituma ndamukunda izina niryo muntu yitwa nkuru nziza yazanye mu gihugu cyacu nkuru nziza nico gituma jewe nzama ndamukeza ni mwiza ni mwiza ni mwiza ni byiza uwo mugabo witunja ni jambo iyo ntwari ingingo n'ubuntu ashiri imbere ineza y'abanyagihugu akunda ababyeyi agakunda ibibondo raba ababyeyi bibaruka ku buntu mu mashure mato mato biga ku buntu abana batarakwizimya mitanu bavugwa ku buntu ijoro n'umuranga amabara bararubakwa amashure n'amavuriro aruzura uburimyi n'ubworozi n'abisiga inyuma ngo turonke umwimbu w'umusesekara ingingo ziwe zinezereza twese abanyagihugu zikababaza abansi b'iterambere ry'igihugu ni mwiza ni mwiza ni mwiza ni byiza
jizuku yagaririnde riringa bijyanye kurinda cyananye gutaha biganze bitanga bititangiri itama
bigabura bigaburinga n'imirima bigatanga amahoro n'amahonda Perezida wacu mbega muramuzi
Petero Nkurunziza
Ndabarunda gakunda Burundi
Petero Nkurunziza
Umunyamabanga yakuye igihugu mu manga
Petero Nkurunziza
Yaraje amahoro araboneka umunyagihugu ariruta Kundi bibondo
Petero Nkurunziza
Aba babyeyi bibaruka ku buntu mu mashure mato mato biga ku buntu abana batarakwizimya mitanu bavugwa
Petero Nkurunziza
Ijoro n'umuranga amabara bararubakwa amashure n'amavunziza Uburindi n'ubworozi n'abisiga inyuma
Petero Nkurunziza Petero Nkurunziza
Indimbo ziwe zinezereza twese abanyagihugu zikababaza abansi b'iterambere ry'igihugu ni mwiza ni mwiza ni mwiza ni mwiza bigabura bigaburinga n'imirima bigatanga amahoro n'amahonda
Petero Nkurunziza
Perezida wacu mbega muramuzi
Petero Nkurunziza
Ndabarunda gakunda Burundi
Petero Nkurunziza
Kuri ubwo cyacu nyicubahiro Petero Nkurunziza akaba yaratubwiye akamaro k'uyo murima
umugambi watumye bwa mbere abanyagihugu na cyane cyane abakenyezi bagize amashyirahamwe turakorana ku buryo hari amashyirahamwe agizwe n'abanyagihugu cyane cyane abakenyezi bashaka ku majana ane dukorana umwaka kandi bakora umwaka wose n'ubwo kubantu bashakazi ubugira kabiri nuko buru no mugambi yo tutwarima baratwigira ko batwigiye ko bakara ku ntutu tuteragira imbuto zacu bacha bagenda nabo guteragira iwabo bisunze ko tubigenza hano kigira kabiri nacyo nuko rimwe na rimwe tubaha ni imbuto za kijambere hanyuma kandi tuje dukora ibikorwa binatuma uko umwaka utashe tukaraba ibyo twavanyemo bwa mbere nuko tujye kora nk'ano hantu Nkodo soromye uno munsi ni hegitari imwe hanyuma rero tuba twateye ibiro 600 by'ibirayi none mugiye kora uno munsi dusoromye ni n'amatoni ashika hafi indwi ubundi turose ugwije 10 ibyo twarimye hano hantu urumva neza yuko harimo akantu gakomeye cyane ku ruhande rw'iwacu rero nk'abarimyi tujya turaba ubwo twakoresheje mu kurima hano umwavu twakoresheje hanyuma tukora n'imbuto twakoresheje dusanga dushobora kuruka tugwigije nka gatanu ibyo twateye ibyo twakoze hano umva kunyungu irimo ugira kabiri ku gihugu no ku banyagihugu nuko habamo kurwanya inzara nabo kurwanya inzara kuko ari abarosa akazi bararonga icyo bafungura mugabo kandi no mu karere duherereyemo nk'abantu basanze bafise amahoteli abantu bafise bijya bita uburiro nibajya badandaza mu masoko baca baza bakaca birangura ubwo rero barangura ku buryo badandaza nabo bituma babaho kandi bakaba n'amatabisi muri leta.
Ikiganiro ku TV aha ni kugarukiye, tukaba dushimiye mwese mwagikurikiranye, murakoze na ubutaha.